Radio Public Afrique. Radio Public Afrique.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushikizwa na Marie-Ange Irakoze.
Ikaze ni gwanyu bakunzi bi radio FPA itwije abanyagihugu amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 8 ndamukiza mwaka w'ibihumbi 2022 yubakiye kuri zingingo nkuru. Haratanguye kwibonekeza ingaruka mbi zitewe n'ikena gigitoro murano makuru muraza kumva ingene ibikorwa bimwe bisa n'ivyahungabanye. Mu gihe umugera wa COVID-19 ubandanya kwibonekeza mu banyagihugu mu ntara ya Gitega ntibacitwararika gukurikiza amabwirizwa yo kwirinda ico kiza. Nkuko bisanzwe ku misi yose ya gatanu mu mpera z'amakuru ni kiganiro dukingira ibidukikije. Uyu munsi tukaza kurabira hamwe ku kibazo c'ikena ry'amazi meza mu mihingo itandukanye y'igihugu. Aya n'ayandi ni mukanyi sase sangwe ikaze. Nongere ndabaramutse ndabahe n'ikaze mu nkundire duhera aya makuru mu gisata c'imibano. Nkuko nemeje kubabwira mu ngingo nkuru, ubukene bw'igitoro burabandanya kwibonekeza mu gihugu. Abo mu gisagara cya Bujumbura baganiriye ni radio FPA bavuga ko ubuzima busa n'ubwahagaze. Bemeza ko aho ico gitoro kigize ngo kiraboneka kimara umwanya urumara, naho nyene kigatangwa ku karenganyo kuko hadakurikizwa urutonde rujanye n'ingene abagitondeye bashitse. Uwugize amahigwe akaronkaho agurira icamagendu akigura ku giciro c'umurengera. Ido nido na Emile Nibasumba.
Kuba mu gisagara cha Bujumbura muri no minsi ngo ntizyoroshe na gato biturutse hanini ku bukene bw'igitoro. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko kuri uwa kane station yari kwitanga igitoro yari Kobile iherereye iruhande y'aho zishira hamwe ryo gutumatuma na Koleo. Aho rero ngo hari hatonze umurongo muremure cyane kandi benshi batashe atacyo baronse. Uwo munyagihugu ngo yagirwa 94 kuri uwo murongo avuga ko n'abari batonze imbere yiwe batashoboye kukironka kuko gitangwa hatubahirijwe urutonde guko abagikeneye bahashitse. Abo banyagihugu bafise amakenga kuri ico gitoro abapolisi bapakira mu mabido boba bajya kukigurisha kuri magendo. Ikindi cyababaje abo banyagihugu ngo nuko bungururije aho kuri station Interpetrol bababwiye ko bogaruka mu gatondo ko kuri uwa gatanu, ariko bahashitse bababwira ko cyaheze. Abahisemo kugura igitoro cya magendo ngo bakigura ku mafaranga y'umurengera. Abo banyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko kwiyunguruza vyacitse urudubi. Abagize imana bakaronka ico gitoro ngo ntibaronka aho baca kuko ngo haba hari imiduga igitoro cya kamiye ko mwibarabara, hakongera ko iyo mirongo miremire y'abatondeye ico gitoro nyene ku ma station bigahungabanya urujya n'uruza mu mabarabara.
Emile Nibasumba, tukivuga ibijanye n'ubukene bw'igitoro nyene kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura ngo bisigaye bitoroshe biturutse kwikena rikabije ry'igitoro gibonekeza. Bamwe mu banyagihugu bavuganye na FPA bamenyesha ko bibagira ko ingaruka ku mirimo yabo ya misi yose. Iyi nkuru twateguriwe na Josiane Muzaneza.
Abanyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura bamenyesha ko ubu bitakiborohera kurangura neza imirimo yabo nkuko batari bake bavyivugira. Ukwiyunguruza baja ku mirimo canke bayiva ko vyababanya kayobira abahinga. Uno mukozi wa leta avuga ko ubwo buzima buriko butuma akazi gakogwa nabi.
Aumo anatuka fideli akabaya shitukui warawara. Agatege la bisi akabura akagenda na maguru ushila kukaduwa arushe nibikogwa nubuki vikonji. Hagira wako yunzira kubiru tahi ukiwaza kuna nitaha ukabibura.
Sabako zibari tagu sabafiti zongora ni kukuna wiko li utukua avu bavuga ko batoro hiwi akarolero na kabano wadandaza bavuga ko bimaze kuwagira ko ingaru kazi taringi.
Tuvatuli wabuje kushika kiwanza wakena na maguru umugara kare kugira ihumwani ugutambuka utarira chani
wamba gudu uga wakia waga waluka mkutuwa kudanga zupa kundaru dandaza kurumpa ya mahera na waki wengi kamara wenza kumonti sani nyeringo tukeza kumariha ama takta kumaria ya andi
uyundi mche wabanu batariko baroro higwa na badashu wala kugiringendo ndende na maguru abu nabu bavuga kwa hobigezi batakigira ayoba chira na ayoba mira
Rumu ketu changu mutama changu rumu mbibungenzi kukia ngu ule mulizo bisi ulana matuga tondi mirongo rumba na hohazi imi ngu tifisi mfungu chungu madirisha changu nikane kwane tushwala kudila mulizo bisi chasa nukuru
Ika ito kibazu wanagisangie na wandi warundi wagenda nubumuga butandu kaniku kumubiri ibiheza wika watuma bada shobora kunigana kumabisi changengo watahe na maguru au wanyagi huku bose basa barita yu burundi kutu tori nyishu ikibazo cy'igitoro mu maguru masha
urakoze Josiane muzaneza iryo kena cy'igitoro rero rikaba ryatumye ibiciro byo kwiyunguruza byaduze ku rugero runini hamwe hamwe mu ntara ibyo biciro bikaba bimaze kugwizwa n'inshuro zibiri canke zitatu iyi nkuru twateguriwe na Eric Niyonzima
ibintu biguma biyangara ku munsi bivuye ku ikena ry'ibitoro byo mu bwoko bwose ku bijyanye n'amafaranga yo kuyunguruza ubuyigwije na kabiri cyangwa na gatatu kuja i Bujumbura uva i Gitega amafaranga azwi yari 175,000 ariko bisaba 15,000 kugira uronke imodoka igushika nayo nayo kuva ingozi uje mu Kirundo itike ryavuye ku 5,000 rijya ku 12,000 kuva mu Kirundo uja mu gisagara cha Bujumbura itike yo kuyunguruza yavuye ku mafaranga 17,000 ijya ku 30,000 nayo kuva ingozi uje Gitega amafaranga yo kuyunguruza yavuye ku 600,000 aja ku 12,000 kuva Muramvya uje Bujumbura itike ryavuye ku 500,000 rija ku 10,000 kuri uwo munsi wa gatano ku mastation nka yose yo mu gisagara cha Bujumbura hariko kibonekeza imirongo miremire yabakirindiriye ariko kuri menshi muri ayo mastation nta gitoro cyari kihari
Eric Niyonzima abagendesha amapikipiki muri iki gihe hibonekeza ubukene bw'igitoro ubwanwa bwafutse umunwa mu gihe abandi bashobora gufata ivyuma vyabo bakaja guhiga igitoro iyo bacumvise bobo ntibarekuriwe gukoza amapine y'ivyo uma vyabo mu gisagara cha Bujumbura ubu basigaye birirwa barayererana ku mitwe amabido canke bijya bikono bijamwe igitoro baronderaho obogikura Elvis niyo mwungere mwidonido
ubukene bw'igitoro buratesheje umutwe abunguruza abantu mapikipiki mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura uretse ko umuntu ashobora kumara umunsi wose atonze kuri station yarondiriye igitoro iyo adatanze igiturire kuba gitanga araheza agatahazira yoye nkuko bivugwa n'umwe muri bo
iyo ngiye kurondera igitoro ndipakiza nkafata itagisi cyangwa nkafata bisi nasha ngenda nshitse muri vile mba mfise reservoire nasha nirigwa y'umunsi wose urumva hoho akazi simba ndiko ndagakora uwo munsi wose ukarenga ndi ngaho ngize naho ndakironka ndasorora ugasanga natanze inoti ya 2 cyangwa ya 3 kugira ngo ndonke icyo gitoro ku mupompiste ubuzima kweli ndabona ko bugiye kwanga tugomba tureke gukora akazi k'imoto
kubera ko batarekuriwe kugendesha amapikipiki mu gisagara cya Bujumbura abunguruza abantu ku mapikipiki bavuga ko bamara umunsi wose bikoreye amabido canke ibikono bicamwe igitoro kuri ayo mapikipiki barondera aho bogikura
urumva hari aho nshika ku isitasiyo bakama ugasanga bampaye amariki abiri kiye kinkerera ko iyo kinkereye ko shanikorera iyo reservoire kuko urabona ko ata makinga ariho ata mamotari ugasanga ndiko nirigwa umunsi wose nikorera reservoire ndera aho icyo gitoro no kongereza kugira ngo gikore
abo bunguruza abantu ku mapikipiki hamwe na zato kutoko basaba leta yafashe ingingo yo kubabuza gushika mu gisagara kuraba ingene yobegereza amastasiyo aho bemerewe gukorera canke bakaraba umunsi bo baha wo kunywesha igitoro mu gihe amastasiyo menshi aronka igitoro ari igisagara cha Bujumbura
Elvis niyo mwungere mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanye
eh kupeya
mugisata cy'amagara y'abantu kudebukirwa mu gukurikiza amabwirizwa yo kwirinda umugera wa COVID-19 kwabaye ndase mu ntara ya Gitega. Ivyo ariko biruko mu gihe umugera wa COVID-19 ukirangwa mu banyagihugu, eka nibitigiri by'abawandura bikaba bikiriko biriyongera. Dani Claire iratwumva mu Idonido.
Ugufata minenigwe amabwirizwa yo kwirinda umugera wa COVID-19 nibikiri agaseseshwa rumuri mu ntara ya Gitega. Abanyagihugu baho muri kino gihe basa naho atana kimwe bacibuka kubijanye n'umugera wa COVID-19. Ahatari hake mu ntara ya Gitega, naho mu bibanza bimwe bimwe uhasanga ubudobo bw'amazi, uretse ko hari naho usanga ubwo budobo utagira amazi, hari naho usanga atana isabuni iharangwa. Ikitavuzwe coco mu kwambara agapfukamunwa. Iruhande y'ivyo, isoko rya RPA mu ntara ya Gitega rimenyesha ko hari n'amavuriro yahora pima uwo mugera atera bihagaritse muri kino gihe. Igitangaje ariko nuko umugera wa COVID-19 wowo mu banyagihugu atahuraja. Ivyo bikemezwa n'ivyegeranyo bitandukanye vy'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, aho vyerekana ko muri kino gihe ibipimo bigize iminsi bikogwa bigaragaza ko akarandaka COVID-19 kariko gasubira kugwirirana kuruta uko vyahora mu minsi heze. Ku magenekerezo ya 4 na 5 ndamukiza, ivyo vyegeranyo vyerekana ko abarenga 40 aribo batowe COVID-19. Ikibabaje kurusha nk'uko isoko ryacu mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ribimenyesha, nuko irandagata rya kukaranda rishobora kurushirizaho. Ivyo bigategwa nuko bamwe bamwe mu bakozi bagize umugwi w'igihugu ujejwe gupima uwo mugera bamaze gutangura kubiheba kubera ibirarane baheraniwe. Ku bw'iryo soko muri kino gihe abatari bake bakaba basigaye bagura impapuro zerekana ko bikingije ako karanda kandi batikingije.
Dani Claire iratwumva mu gisata cy'agateka kazina muntu. Abanywanyi babiri ba koperative Sangwe ku mutumba Kibimba zone Bitezi muri komine Giharo iri mu ntara ya Rutana bamaze iminsi 10 bafungiwe mu gasho k'igipolisi aho nyene muri iyo komine. Amakuru ava muri iyo komine amenyesha ko abo banyagihugu bazira kuba bari mu bashize ahabona ishigwaho rya komite nshasha ry'iyo shirahamwe yashizweho na mustaneri wa komine Giharo. Emmanuel Niyunge ko tumubaze ibijanye n'iyo nkuru.
Abo banywanyi babiri ba koperative Sangwe bo ku mutumba Kibimba bari mu gasho k'igipolisi ka komine Giharo kuva ku igenekerezo rya 2009 ukwezi guheze kwa Ntwarante, ni Jeremy Misago hamwe na Frigias Gisaga. Fridiane ni nahazwe mu stantere wa komine Giharo intara ya Rutana afatikanije n'abarongoye umugango CNDD-FDD ku mutumba no muri komine, nibo bazonwa ko urutoke kuba aribo ntandaro yako kajagari karangwa mu banywanyi b'iyo koperative. Ku igenekerezo rya 4 ukwezi guheze kwa Ntwarante abagize komite irongoye koperative Sangwe aho kuri uyu mutumba bararungikiye urwandiko umuyobozi mukuru w'ikigega cy'igihugu kigirwa amakomine Fonike kugira bamumenyeshe utunenge twaranze ishyirwaho rya komite nshasha ku burongozi bw'iyo koperative. Iyo komite ikaba yashinzwe na musitanteri wa komine Giharo. Abayigize nk'uko amasoko yacu abivuga ni Tarasisi Nitunga, Leonard Ruhoranyi, James Kabura, Anosiate Sindayihebura, Zakari Batungwa nayo hamwe na Tarasisi Masumbuko. Inyuma rero yo gushyira habona ishingwa ry'iyo komite bavuga ko ikiye kubiri n'amategeko, amasoko yacu amenyesha ko abagize komite yahahora irongowe na Simeon Ndayisenga bagizwe ko iterabwoba gushikaho bahunga umutumba bavuka ko byongeye abanywanyi b'iyo koperative ngo ntibagifise uburenganzira ku matungo yabo nk'uko umwe muri bo abyigana. Abanywanyi ba koperative Sangwe ku mutumba Kibimba basaba ko bagenzi babo borekugwa kuko ngo ipfungwa ryabo ridakurikije amategeko. Kuri ibyo twahamagaye Lidiane na hazwe mustanteri wa komine Giharo kugira ngo twumve icyo yoba abivuga ko ari ku birere bikaba bitadukundiye ko twumvikana neza.
Emmanuel Niyunge ko urakenuye tuve mu ntara ya Rutana tugaruke mu ntara ya Bujumbura Rirare abateshejwe izabo bo muri site ya Kabezi baratewe umutima uhagaze n'iterabwoba bavuga ko bakoregwa n'abajejwe intwaro aho bababwira ko bagiye kubimura. Abo banyagihugu basaba nyabuna abo bategetsi kubakingira ha kubatoteza. Twumvirize umwe mu bateshejwe izabo yaganiriye na RPA.
Turafise ingorane umutekano wacu turabona yuko utifashe neza ivuye ku batwari bamwe bamwe baba bo ku mutumba baba bo mu komine cyangwa mu ntara baguma bagitira kuba badutegeka guhunguka kandi tukabona yuko babidutegeka bidaciye mu mategeko. Dufashe nk'akarorero ku munsi wa kane w'indwi iheze hari tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu nk'igihe cy'isaha imwe zo mu gatondo twagiye tubona nyakubahwa matara w'intara ya Bujumbura adushwaye wo muri site n'abapolisi ari kumwe na musitanteri n'abandi bantu baba abacijwe kurongora iyo site kuko nabo nyine barimwo ariko baradungira kwicira bwo aca avuga yuko umuntu wese aba muri iyo site badafasi adafise inzu ko amuhaye amezi abiri akaba yagiye hanyuma ku bafise amazu nabo bubakiwe muri site ko nabo bahaye amezi atatu ni ukuvuga gushika ukwezi kwa gatandatu ku munsi nta n'umwe akeneye kubona aho hantu. Burya impunzi zahungiye hagati mu gihugu ntizifise amategeko azigenga. Ubura amatari cyangwa umusitanteri ariyumvira yuko izo mpunzi zirutaha akazabishyira mu ngiro. Twabonye ko ari nk'iterabwoba nyine bariko baratubwira kandi tumaze kugira amatohoza no mu bushikanganzi bujejwe iby'impunzi baratubwiye yuko guhunguka kw'impunzi ari uko ibyiyumvamo ikumva yuko umutekano wayo umeze neza mu gihugu cyose cy'u Burundi ngo nta hantu na hamwe ngo hasigaye ngo site ngo y'abadepresi ngo atari mu kabiza. Twebwe twagomba dusabe n'ukuri dushimitse na cyane cyane abajijwe intwaro haba mu ntara ya Bujumbura haba muri komine Kabezi cyangwa no ku mutumba iyo site iriko. Twagomba tubasaba ubwa mbere nta kunyutsa bakandamiza abateshejwe izabo basanzwe bibere mu ngorane nyinshi kandi zitabavuye ahubwo ko bubakingira bakabacungira umutekano igihe nicagira bazohunguka.
Mu kanya duhereza aya makuru ku kiganiro dukingira ibidukikije
erupeya.
Mu kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uno wa gatanu tuza kurabira hamwe uko ikibazo cy'ikena ry'amazi meza cifashe mu bice bitandukanye by'u Burundi. Energy Development ni wagiye kukidushikiriza.
Dukingire ibidukikije.
Dukingire ibidukikije ni kiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko y'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima.
Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Bibi Kapitene ijwi ry'abanyagihugu.
Mu Burundi haracyari ibice bitari bike abanyagihugu bavuga ko batagira amazi meza mbere n'abito ko bayafite bakaba bashobora kumara iminsi itari mike batayaronka. Ibyo bikaba bihangayikisha imiryango itari mike kuko bavuga ko bakoresha amafaranga atari make kugira ngo baronke ayo mazi. Ibyo biruko mu gihe mu kigo kijejwe gukwiragiza amazi meza mu gihugu bemeza ko abarundi bagera ku bice 30% badafise amazi meza no kuvuga ayakwije ibyangombwa. Mu kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri wa gatanu igenekezo rya 2022 tuza kuganira n'abanyagihugu bo mu ntara zimwe zimwe z'igihugu zirangwamo ubukene bw'amazi. Muraza kumva kandi aho mu kigo kijejwe gukwiragiza amazi meza mu gihugu bagejeje mu gutorera umuti iyo ngorane. Kuri miko muri kumwe na Eloge Divin Remesha Kaze.
Umunyagihugu yahora abona hari toborera canke nyina gatinya no kuri tobora kubera gutinya umutura ku mutwe butarata manzuri iyo yiteye mu ngundo y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinja kinja mu mukenke kenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahugu.
Intara ya Kirundo iri mu buraruko bw'igihugu iri mu ntara zifise ingorane zidasanzwe zijanye n'ikena ry'amazi meza. Iyo ntari igizwe n'amakomine indwi ariyo Kirundo, Busoni, Ntega, Gitobe, Vumbi, Bwambarangwe hamwe na Bugabira iherereye mu karere ka Bugesera ako nako kakaba karangwa n'ihindagurika ry'ibihe ndetse n'ubugaragwa. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abanyagihugu bashyira ku bice mirongo itatu ku ijana bonyine nibo bashobora kuronka amazi meza mu ntara ya Kirundo. Mbere mu makomine nka Bugabira na Busoni abanyagihugu bafite amazi meza boba bari munsi y'ibice cumi ku ijana. Uyu munyagihugu aratubwira uko bimeze mu makomine ya Kirundo.
Ingorane y'amazi meza mu ntara ya Kirundo irateye ibibazo bidasanzwe, kuko mu makomine ya Busoni, Bugabira n'igice kitari gito ca Ntega n'igice ca Kirundo nka zone cewe, amazi meza byaranzwe yuko ashobora kuhashika. Komine Busoni hariho ingorane z'amazi meza muri zone Nyagisozi, zone Gatare hamwe na zone Gisenyi. Muri Bugabira komine yose nta mazi meza igira, n'amazi yabonetseho usanga aza gakeyi, hanyuma ibiryo y'amazi ugasanga iri hagati y'amafaranga 500 n'amafaranga 1000. Muri komine Ntega hariho ingorane z'amazi meza mu zone Mugendo, muri zone Murungurira, kandi nko muri zone Murungurira amazi meza yarahari, ariko hari ibikorwa byabaye hanyuma aca arashindirika kuhashika, amaze gupfa ntiyasubiye gukoreshwa. Unarabye rero asanga hari ingorane ziterwa no kw'isuku rike ziva n'uko ata amazi meza ahari. Hanyuma muri komine Kirundo nko muri zone cewe akaba cane cane banywa amazi mu biyaga, aco gituma usanga ingwara zituruka kw'isuku rike zamaze kugwirirana. Ikindi kibazo giterwa n'iry'ibura ry'amazi nko muri komine Kirundo nk'akarorero, nk'umuntu ari ku mutumba wa Ceru uri muri zone cewe, kugira ashikire amazi meza agenda ku birometero bishika ku 8, kuvuga agiye kugenda no kugaruka abagize ibirometero 16. Ibyo rero bituma abanyagihugu batakaza umwanya wo gukora ibindi bikorwa byo kwiteza imbere mu gihe baba bari kubaronkera ayo mazi meza, kugira ngo bashobore kuvura izo ndwara twamaze kubabwira. Urumva ko indwara zuzu ari murengera zituruka ku isuku rike, ibikorwa by'iterambere bica biba bikeye bica bigabanuka, usanga bakoresha umwanya munini mu kugenda kurondera ayo mazi. Hanyuma ikibazo gituma amazi abura mu karere muri komine Bugabira, komine Busoni, mu mazone twavuze nta masoko y'amazi ahari, cyo kimwe n'umwe komine Ntega, zone Murungurira, zone Mugendo, naho nyine amasoko ayahari, amazi aturuka kure. Bica bisaba yuko abayakeneye kuyafata aho bayakura, yoturuka ku musozi wa Mutumba, umusozi muremure uri hagati ya komine Ntega na komine Vumbi. Urabye rero urugendo rushobora rurerure, abakoresha ayo mazi bakoresha n'uburyo bwinshi cyane, bisaba uburyo bwinshi. Hanyuma rero ariko leta kubereka ko ikwiye gukunda abanyagihugu bayo, biba byiza icyo kibazo gitorera umuti, kuko ni ikibazo kimaze imyaka myinshi cyane.
Uwo munyagihugu wo mu Kirundo abandanya avuga ko ubukene bw'amazi butuma haba imigambi itaranguka neza, kuko hari abafatira umwanya utari muto igikorwa cyo kujya kurondera mu duce twa kure amazi meza.
Nko muri komine Kirundo nk'akarorero, nk'umuntu ari ku mutumba wa Ceru uri muri zone cewe, kugira ashikire amazi meza agenda ku birometero bishika ku 8, kuvuga agiye kugenda no kugaruka abagize ibirometero 16. Ibyo rero bituma abanyagihugu batakaza umwanya wo gukora ibindi bikorwa byo kwiteza imbere mu gihe baba bari kubaronkera ayo mazi meza, kugira ngo bashobore kuvura izo ndwara twamaze kubabwira. Urumva ko indwara zuzu ari murengera zituruka ku isuku rike, ibikorwa by'iterambere bica biba bikeye bica bigabanuka, usanga bakoresha umwanya munini mu kugenda kurondera ayo mazi. Hanyuma ikibazo gituma amazi abura mu karere muri komine Bugabira, komine Busoni, mu mazone twavuze nta masoko y'amazi ahari, cyo kimwe n'umwe komine Ntega, zone Murungurira, zone Mugendo, naho nyine amasoko ayahari, amazi aturuka kure. Bica bisaba yuko abayakeneye kuyafata mwe mbura biyo turuga msuzi wa mtumba msuzi mbe mwure mwuri agati ya kumine nega na kumine vumbi urajero urugendo chora ule ule wakoresha imazi wakoresha nubyo mwishi chani msa ujyo mwishi animarero aliko takweku ikwe kukunda wanyaki uwayo kiwa jiza cha kiwa za kutore umuti kuko kiwa za kimaze inyaka mwishi chani
Muri iyo ntara ya Kirundo imigambi yo kuronsa amazi meza abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo iriho ari nako bamenyesha ko badatahura igituma ikajya mu ngiro n'ivyo uyu munyagihugu wo muri komine Ntega afatira ko mu kuvuga ko ikibazo cy'ubukene bw'amazi meza kimaze imyaka myinshi abatari bake ngo bacya bikora ku mazi yo mu biyaga no mu nzuzi
amazi menshi babaye bayavoma mu kiyaga bavoma mu kiyaga na ruzazi abandi nabo bakayavoma mu myonga hagasinyavu abandi bakayavoma mu fundo ifundo nyine bakadakayarondera ayo mu gikebuzi hanyuma amarobine yari ahari mu myaka yo mu 90 na kangahe kuvuga kandi amarobine yarakora yarakanga amazi mugabo muri ino myaka ngira guhera mu myaka 2000 kuduga
Ukingire bidukikije ni kiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko bidukikije ari byo soko giterambere n'amagara meza ku bantu no kubinyabuzima
Ureka umunara ya Kirundo no munara ya Ngozi nayo nyene iri mu buraruko bw'igihugu abanyagihugu baho baremeza nabo ko hari ibice bikenya amazi meza n'abayafise bikaba bishika agakama inshuro nyinshi Uyu munyagihugu yemeza ko akenshi bace bavoma ayo mu myonga nayo akaba atari meza.
Twebwe abanyagihugu bo ngaha i Ngozi muri kenshi mwemera cyane cyane ahantu bita ku Bishagara dufite ingorane nyinshi muri ari yuko amazi ari ubuzima. Urumva kubera ayo mazi yabuze tuvomesha ibido imwe amafaranga amajana atanu tukajya mubona amazi rero umuntu akoresha ko amazi menshi kandi hari amafaranga ari menshi icyo gituma dufatiye nk'abantu bafise amatwarete mu nzu murabona amazi ntakwira ndabona ibido kubera amafaranga aba ari menshi umuntu acyakora bisanzwe nyine akavomesha ayahuriranye n'uburyo bwiwe hanyuma n'abadutumye kuvoma amazi bakazana n'amazi usanga atameze neza ashobora gutera indwara abanyagihugu ayo mazi rero umuntu atuma ko bamuvomera bayakura mu myonga hariho abavoma mu myaba hari n'abavoma ku bito ariko kubera ubwinshi bw'abantu rero benshi bapfa kuyora mu myaba ayo mazi akaba afise isuku rike ashobora ko abantu babana cyangwa abantu nyine bayakoresha bayakeneye ashobora kubatera ingorane mu kurwara na cyane cyane ari yuko amazi ari ubuzima amazi ataboneka ashobora kuba isuku rike kubera aya mazi akenerwa amazi menshi cyane rero mukure turasaba yuko badufasha amazi akaboneka kubera n'ayo mazi iyo bayavoma ni kure cyane hamwe n'utuma azanye ibido bibiri iya gatatu ashobora kwemera gusubirayo kubera aba ari kure cyane naho umuntu yogira ubwo buryo bw'amafaranga ariko mukamenya yuko uburyo bw'amafaranga byo kuvomesha bigenze cyane urumva igitaro 500 kugira ngo umuntu yabashe gukoresha nk'amabido 18 urumva amahera akoresha ku munsi urabona yuko ibyo bito batoye bitokwira abantu bose bashobora kujya kurondera ayo mazi n'aha rero benshi baca bahitamo kuyifa ayo mazi bayoye bakaca bazana ayo ashobora kudutera indwara
bakunzi ba radio FPA ijwi ry'abanyagihugu muri ko mukurikirana ikiganiro dukingire ibidukikije tukaba turi ko tuyaga kubijyanye n'ubukene bw'amazi gibonekeza mu bice bimwe bimwe by'igihugu ahandi radio FPA yamenye havugwa ibice bitagira amazi ni mu burengero bw'u Burundi neza na neza mu ntara ya Bubanza aho abanyagihugu nabone bagikoresha amazi yo mu nzuzi uyu munyagihugu wo muri komine Gihanga amenyesha ko ingorane yike na ry'amazi iba hanze iwabo
ukuri ntitwobeshya bitari byatuyobeye ibyaribyo turadasha amazi karabaye ndanse kuva mu kwezi kwa kabiri amazi n'ukuri wapi turagerageza kubishikiriza abaturongoye inama zakoranye turabishikiriza abakuru b'amabarabara nabo bakatubwira ko babishikirije abasegiteri tukabaza abasegiteri bakatubwira yuko babishikirije mu nama y'umutekano yamira ku munsi wa mbere ariko nta gihinduka n'uko ikibazo cy'amazi cyarabaye ndanse twebwe dufite ubwoba nyine urabona ubuye indwara zituruka ku isuku rike turafite ubwoba ko dushobora kurandagata ntitubigirayo dukeye nayo tumera ibibazo biraza twabishyikiriza tumenga ntacyo dukoze ntacyo tuvuze umuntu ntiyakugurisha inama akakumviriza twama twabivuze ni ukuri nawe n'uwo muzana ntiyabihakana akatubwira ko ariko barabyiga yaremyene nyinshi twama two turaronka
ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na radio pibike afikene ijwi ry'abanyagihugu
ikigo kijejwe gukwiragiza amazi meza mu gihugu bamenyesha ko bukebuke Burundi bwagiye burakwiragiza amazi mu gihugu ku bw'icyo kigo abarundi bashyika 70% bakaba bafite amazi meza abari mu ngwane z'ubwo bukene nabo bakaba bashyika 30% nk'uko bivugwa na Sindihebura Apollinaire arongoye ikigo cy'igihugu kijejwe gukwiragiza amazi meza akaba yabishyikirije ku munsi mpuzamakungu wagenewe amazi meza
uyu munsi mpuzamakungu hari wa amazi nakaryo keza k'abantu nkatwegwe dukorera muri kino gisata ko gusubiza amasi nyuma tukarimbura tukaraba intambwe twateye tukaraba aho tugeze tukaraba n'amahangiro aho twipfuza gushika kugira ngo muri uko kwirimbura turabe agahaze n'icokorwa kugira ngo ibintu bigende neza gusumba uyu munsi rero kwebwe twihweje aho ikivi kigeze dusanga yuko dufatiye ku byegeranyo dufise abarundi 70% bo mu gihugu hagati ari bo bamaze kuronka amazi meza kandi akwije ibisabwa
warongoye ikigo kijejwe gukwiragiza amazi meza amenyesha ko mu ntambamyi zituma abo banyagihugu bashyika 30% basigaye bataronka amazi meza ari mu ijyanye n'uburyo buke
ariko kuvuga 70% bisigura yuko 30% batararonka amazi meza ibyo navyo bitumwa ahanini n'uburyo rimwe na rimwe usanga kudakwiye bigatuma ibikorwa byateza gukogwa bidakogwa ku murindi bategerezwa ariko mvuze ko by'uburyo budakwiye leta y'u Burundi muri imyaka itatu iheze yarongereje mwiboneka uburyo dukoresha muri kino gisata aho dusanga bwarigwije inshuro zishika zitanu bikaba byaradufashije gukora imigambi iremereye no gutanga amazi ahantu abenegihugu batari bagifise icyizere cy'uko boronse amazi
nongaye ikiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uno munsi kirangiriye tukaba twayaze ku bijyanye n'ubukene bw'amazi meza bukiranwa mu bice bitari bike bigize u Burundi nkaba ndabashimiye mwese twari kumwe muduteze abiri mwari kumwe na Eloge Divin Remesha mugira amahoro iwanyu
cyari ikiganiro dukingira ibidukikije kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu.
Nikuri cho kiganiro dukingira ibidukikije duhejeje gushikirizwa na mugenzi wacu Eloge Divin Remesha amakuru yo kuri wa gatanu igenekerezo rya 8 ndamukiza umwaka w'2022 agarukiye mwakoze mwebwe mwese twari duteramanye bagenzanje uruganda rwa FP yabamfashije gutorokanya aya makuru nabafashije mu buhinga bw'ivyuma ndabakengurukiye Marie-Ange irakoze nariko ndayabashikiriza ndabikebanure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyu n'umuvyanyu na gahwanje.